Morena. Morena e te iwi. Nau mai ki tō mātou karakia mo te wiki o te reo Māori. Kia au tonu mai.
Atu ki Tongariro, te puaha o Waikato. Tirohia ngā wai e kauria nei ngā tupua. Tirohia ngā wai e kauria nei ngā taniwha. Tō tātou awa koi o rame o ana pikonga. He kuratangi hia, he mai mai aroha. Mō koutou kua riro nei. Kua riro ki te pō uri uri, ki te pō tango tango, ki te pō i o ti atu ai e. Koutou te tira, kahurangi, haere, haere, haere atura.
Kia hoka, hoki koi ora mai kia tātou i tēnei ata. Tēnei ata, tamatea o Mahuru, tēnei te Mahuru Māori, te wiki o te reo Māori, e mihi kauana kia tātou, kia inoi tātou. Tēnei te wī, tēnei te puna taurori, e hurana i te whare o uenuku. Ka here ki reira te ihi te mana te tapu ko te ihi kei runga. Ka whanatu hau ki te pū, ki te wānanga, ki te tauira, take take kōia, ko te tongikura, ko te ākina, te mea nui. Tēnei te nini, tēnei te nāna, tēnei te hana, te tupua. Āwhitia hāpaengi ārangi nui e tūnei, a papatū ānuku e takoto nei. Te tīmatanga o tēnei kaupapa mo tēnei whānau, ka aputa ki te whai au, ki te ao mārama. Whano, whano, hara mai te toki. Haumie, huie, taikie.
Pai Māori re. Tō tiako ngā whakaoranga māramatanga e te atua ki tō mātou ki ingi ki te whareka hui ariki me ngā tinana e māwiwi ti ana. Tai noa kia mātou katoa i te ata nei. Morena, ko tō tātou himene i tēnei ata, ko he honore.
Oh,
Morena kia tātou, ko te Y Collins, tōku ingoa, nō Ngāti Haua a hau, ko au te kai hautū, kei raro I te upoko o tōia mai mo te kuratini o Waikato. My name is Te Y Collins, I am one of the kai hautū, a part of tōia mai at Wintec. Morena.
Morena te whānau, ko Parekura Collins a hau, nō Ngāti Mahanga a hau. Tēnā tātou.
Ka pai. Welcome to our first karakia e hoa mā for te wiki o te reo Māori, something that we're hoping to do every morning this week. So please keep an eye out on our Facebook page for all of our events that are happening this week. Just before we close with karakia, I'd just like to refer to one of the whakatauki or kōrero that was shared in Parekura's mihi this morning, which goes,
tōku awa koiora me ona pikonga.
And the translation or the understanding of that is every bend of the awa of the Waikato River is just as beautiful as the next. And the second part,
Waikato taniwharau, he piko he taniwha, he piko he taniwha,
which is a pepeha that refers to at every bend there is a chief, and it represents the many tribes that are affiliated and associated to our awa here, Te Awa o Waikato. Nō reira, I runga I tērā e hoa mā. Have a great day. Remember to speak te reo Māori when you can, and greetings. Kōrero tia te reo Māori. I runga I tērā, kia pai tērā.
Morena.
Kia pai tērā e hoa mā. Hei kona.